If you die a chemui and a beto ja say a ora or da indum group ano, a ora Dr. Park will see indum. Or no any former president John Dramani Mahama or Nena Kwako Dinkita or Martina say and more din some fa wodu na atunenim. Neno any denya ne awa betro dia to Facebook say if it's mra. Or no any Mahama edin kita or no mudin shimuno. Inyema na ACCC ye pa. O chema all of a sudden MPP man yoko no communicators bi ye nye maybe epa won peso mu ya na chese. E kwa kwa wiem no, ni akaso no Nigerian bank no, or no any a ye BOG mra no e chese mu bwe bre ye pa. Nan so chema ni nyina no en kwonko siaga. Na wanfa in cheche mwamba the strange things krona okan, but o chema if it's mra in shemu ni kwa si ye no, inyema ACCC no e hu ye angasa angasa. Mrashebedwamu Anas Aremeya Anas ono asimpo na ye mrashebedwani edem amanfo mo North Tongue Samuel Okujato Ablakwa ho asem ena meken wasan ye expose foforo kra e de ababetudwa efa enkan ye osofa no hwes kasem so ken uforiata ho na eye Okujato Ablakwa chairman hwehwe mu kakro ye ni chirema before 5 days we pair eye ken uforiata e de be free office no Obon homo dia edi sika unkita hundie bi eme koko wiyo na abo omane ka. Eye $34.9 million. Nini na anese ane na eye ambulance. Oman fobe kaya 2019. Abayin weye eto ye se enye one district one ambulance. Eye konofori hata ninkita hundi odi yinye na chimu. Tomono kwa koto ye spare parts. Edi ama eye sa ambulance. Na ochema niye chwa ninsun kwa anese. Ushe sika pudu obo ye. Bese eye 113 million. 695,000.456 dollars. Ochema asa asikapudo yotumi de to ambulance ofo. Nsu ni nyina no, eyadira ke nofori ata chirema, omende kwa koto spare parts. Eni oba Ghana Web, eni breakdowns a hodo na, nsu benye bi akenkan ama wo ho. MPP Amayoko no omo flag bearer Dr. Mahamudu Bawumia Osasunpo ye vice president ewo Ghana hanom ode eye na probo akwako piemu ewo bole bamboy eno newo atifi do mantemo na obobole ya na chese wunim se mampeni de da John Dramani Mahama Osasunpo to Frank ama ndi samanyoko no ono ana okopiemu ono ye bosu ewo honom na chese we no mampeni abedi mampeni de da John Dramani Bahama ne back ya die pa e na Bawumia ede ne campaign no akwako du honom na omanfo enim se sisi de Bawumia efiti emra okoye ne campaign no pomo kopa omorani mate ho ewo asantema ntemu ena tisosasa ni nkuku saka nyina edeko piemu ewo eye etifi do mantemu ye kase wewie yendi ene ne mpotemu ne nkeka ho ena sisi aba betodwa sisi aba akwa ko piemu eye bole bamboy honom ena tisosa odi ni campaign no akwa kodu ora aye friend o say kenal festus abwaje oye retired oye security analyst nso na odinsemfo bi atodwa a wo twem sɛ na sɛntemu ne ɛkɔ so ɛwɔ court de ɛyɛ not kra na ne no kasa ɛde afa na sɛntemu ɛyɛ Ghana Armed Forces ɔmo witness box ɔmo kɔ gyina mu ɛkɔdi adanse ɛfa ora Richard Japa ho ne nyina ne sɛ ɔmanfo enim sɛ na sɛ Richard Japa ɛkyerɛ ma ɛnya de ɔno yɛ pam ɔno ɛmra na odi ne dwumadie ɛde ma asrafo dwumakuo no na sɛ asrafo dwumakuo ne kyerɛ ma o ɛnya no kwɛde ade papɛi yɛ pam ɔni yɛ pa ɛnam sɛ ɛma court ɛde to asrafo dwumakuo ne nim sɛ ɛne ɔmo mbra na kyerɛ sɛ ɔmo mfa nsɛmfo ahodoɔ na ɛmra mɛtodwa ɛne ɔmo ba na ɔmo de krataa ɛne de bɛto dwa ɛkyerɛ mu sɛ ane ɛyampa sɛ ɔmo yi ɛyɛ Richard Japa ɛde fi ɛyɛ asrafo dwumakuo ne ɛno ɛna kenal festus abuade ɛkyerɛ mu sɛ ehe ne ha na munti pamwa mo pamuni enyenye bia nke documentation bi de nke wose nkrata bi da ho enna ka mo ba ye ebia na document awodo ni kire mu se papa efa ni se oka se mo ka se onye se wanye enu nti na mo gina so eyi nadi na mo de mo ba tra kra mo ba ne mbeka ya ne sa ne krata ye kire mu se ya dismiss no eno pe enna mo de beto dwa e wo court honum de enna ke na ochire ma ono de onti ase nemra kwa so no enti se ye kwanti nke be ya Ghana Armed Forces mo bo mo modi ya komechi no mo samre biom na chese ne wo se ehia bia omne beka anamun bedi adanse e fa Richard Japa ho no omo famra se ne be obi anso be hu nia e koso e wo ga na hanu